Now, even if your body, so sometimes it's called nigga lumzim for you to manage. Abantu abaninzi ke boyisakala umanager lomzimba because babona bana nyenzele babenze alterations lomzimba. Umuntu akona bana noma ndifakele nails. Umuntu athi hamba ndifakele i-makeup. Mandifakele i-piece, mandifakele lashes. You know, abanye benze i-botox, botox, botox. Yeah, botox. Yabo, abanye bafuna ukunyusa izinto ngezinto emzimbeni yabo, they find alterations lomzimba. You know, ba, chincha yonke lento zonke izinto zenzeke lomzimba. Uma sekuba umuntu hey, andisamazi for nini. Ngoba sombulisa mola. Uthe ngqaba, hayibo, uthe ngombulisa umjongile but ufuna uyamfanisa. Because of samazi, because of yoni, wenze alterations lomzimba. Ngiyabona nje nithi, yabona into ebuhlungu akubathazi zenza bhetere. Into ebuhlungu is that umhla ogqibela xa singena ezulu into be scan. Xa uskena phayana, if uthi xa idale ngohlobo, abuye songakhola hlobo, uthi xa thina ecaleni. Abuqala ususe ithathu, hey, because abanizwe ithathu. Awuqala ususe izinto ezibengadalanga kuzo, because mna God, ngakudala uperfect ngohlobo olubili. Ngiyabona nje nithi, yazi, life is a rehearsal. Inaga lethu rewe wethu emhlabeni bese ayenza phi emazulwini. If uyoyiswa ukuba ne diet e right apha uzokwenza njani ezulwini? If uyoyiswa ukuba inyama mhlambi apha uzokwenza njani ezulwini because phaya ezulwini kodwa you veg ne fruit yonke usene namanzi. If ukwazi ukumaintaina lo mzimba, how much more ukufika ezulwini? Uzokwazi njani umaintaina lo mzimba because xa ufika phayana uyothophana nase vegetarian evegans kwecala andiyazi ke unizongena phi because phayana uzobe kutyononi imagalo ubona phaya. In other words, if not uthatha nje iveki uhambe uye ehlathini and without anything uthi uzophila phaa ungathi igrosa ngathi nix but uyophila ehlathini uthatha ukuthi kobona uba eyi ingathi ndibona ukutya le nto uthatha umthi utye asozibe appetizing for your life because ayonto theni oused kuyo but the reason why ndithi life is a rehearsal because we need to ba sipractise here because ipractice iyasebenza kuthiwa practice so ipractise njalo. Now in other words you have to practice all of my yonke le niyenzayo into be so perfect. Now in order for you to get ezulwini it has to be known le niyenzayo ibe then ungabuza kumbe sicanga kuba yimani kwenziwa njani ube usongena perfectly and ungena so bold ezulwini.